nse ochie ego nwanne m chenjie ego gị
anyụ mba gọọmenti na-afị gị chenjie ego nwanne m ma bido gị n'aka
onye na-chenjie ego gị
anyụ mba gọọmenti na-afị gị chenjie ego nwanne m ma bido gị n'aka
onye na-chenjie ego gị
anyụ mba gọọmenti na-afị gị chenjie ego nwanne m
okorobịa chenji ego gị
anụ mba gọọmenti na-asị gị chenji ego nwanne m ma bido gị n'aka
okorobịa chenji ego gị
anụ mba gọọmenti na-asị gị chenji ego nwanne m ma bido gị n'aka
ego 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 fapụtago gbamba ọka ijide ya ọ bụrụ na ijide ya kelee chukwu ọ bụrụ na ijide ya polisi ga-ejide gị ma zere kanta o jugo n'ime afịa ma zere kanta o jugo n'ime afịa ego ego
ego gbapụtago gbaa mbọ ka ịnweta ya ọ bụrụ na ịnweta ya kelee chukwu ọ bụrụ na ịnweta ya polisi ga-ejide gị ma zere kanta onye onye mafia ma zere kanta
asị gị
kelee kanta
ojugo onye mafia
please share this video like and comment share ya ọma hookup na-ekwukwana okwu ọma hookup share ya ka anyị na-aga aga ka anyị na-aga aga ka anyị na-aga aga ụgbọ ahụ na-aga aga share ya vikoni ụmụnne vikoni.